Abodokotela abafuna ukusitshela iqiniso kanti sesiyazi
ukuthi
lesi sifo se-corona sidamiseka ngogoloko basaba ukuthi kuzodakwa izwe lonke.